uMhlobo, uMhlobo, wandithanda ndingamas, ngothando wanditsala mna, wandibophela kuye. Yathi